izibongo zikaJama kaNdaba. uJama kaNdaba, uJama umvukazi zimonya, ziyenqaba ukwela imfuno elilingani, ingazi ngomhlambe zingabhudla, isiduli siphahle ngamakhanda amadoda, ubhoqola umakhandakhanda, nabalimi bensimbi ungawusiphula, uJama kambongwa, ngabalandakazi, ubongwa hinjenje, yasemqekwini, ubengwe hinjenje, yasemabhuleni, imamba yasonoma omningi-ningi, ngibe ngiyambiza lowo, uyasabela, kusabela umlacu, wakomagalana, kwasabela umbebe, kamahamba simuke, abanye basemhlane, babelethwe, bangawusiquzi, ngaba wonkobe, uJama kaluthwana, kangakanani nasenhlavini yomkhonto ngahlala, nasemagatsheni emitha ngaphathelela, obengamqingo, wangalitshela sesihlalo, ebelingalayezwa, ngabaphathi izinhlendla, thina bamakwa, singathathi ichoba silole, umabopha wakithi, kwazwa ngendaba, ongibephezwa luka inhlazane, ubabesinhlabe kumahogo, othabisa idukumbane likungcinci, owahlafuna umlomo, engadlulutho, wangokaluhlafu, wawungokwanogeqwa, ubuchakujana bakithi kwasidlozi, umba mgojana, uyashelela.